Oyawre, kendo tarik en 19 dwe mar abiriyo 2022 tich ariyo ma jaber minondo mar oboke kae nyinga Jesse Omondi. Wach ma bende koro miwa mipeke e oboke no mar The Daily Nation en Gachagua vs Karua. Iwacho ni kanyo Rigathi Gachagua mar UDA kaachiel kod Martha Karua mar Azimio kawuono koro rome debate mag jolup ker bende tielo mano machielo. Kwa bende kango chopo kanyo saa achielo tieno tokoro gen embele Catholic University kanyo kumibiro da dhoggi debate maano kumakara inyo miwa kanyo Martha Karua kaka jano bende koro setio chakri gine mago mago prochiko kanyo kabiro Gachagua bende koro miwa mare kaka nendio kendo telo mara Uhuru Kenyatta bedo kaka ja tingendai mare Ite maie kanyo residents of Kwale Dat poor in spite of the mineral billions underground. Iwacho kanyo ni koro jodaka ma county ma Kwale nyakagesa ni koro ni tire to kod chana hinya kato bedo ni koro ni tire mwando kai tire mwando kai ma iluongo ni titanium mabende koro igolo higa ka higa kendo koro iwacho ni Kenya e mara birio e piny mangima mabende koro golo mwando ma kamano. Ite gito mara dek bende kodi bro somo mana wach makamano ka ite mara mwena bende koro wach masiaso chake stop playing politics with unga dipi ruto tells uru nyaparo ni uliching manu manyoro koro na penyo wacho lando duoku bech mogo toko nusa kubuke siling miareo gapara miareo giprareo koro duoke nyaka siling miachel manu nyiso ni pithiro wacho osegeto maenda mabro chulo jurek mogo kuom kilo areo nibro chulo ge siling smaloyo miachel mondo eka begin bende koro giuse miachel ni cheno hala manoru ruto kana entire Nairobi kucho wacho ni koro mae e serikal mabende ni jose wacho ni koro bech mogo en kaluwore kanyo kod lweny mar Russia kod Ukraine to wacho ni lweny makamano koro dhi nyime koro amomiyo Kenya ni ja ikero jo Kenya mondo koro mi oywage wacho ni lweny bodhi nyime ok dang wach lweny rumo dang wach ni bech mogo dok piny I will accept polls outcome Raila pledges mano Raila Amolo Odinga wacho kanyo ni boye duoko mar yiero ka otime e yono makare ahinya kendo wacho ni onge kod paro moro amora mar tamruok duoko mago mag biro mag yiero mabiro will accept the outcome and congratulate the winner and we mean exactly that mago vecho bene nitiere kanyo Ruto Raila Ruto agency in Greece to inspect printing on ballots nitiere jogo bende koro chung ne jochung ariyo go mondo migi Greece kocha cha kagidhi ng'iyo ne nitiere kaka igoyo pepa kanyo nyo chike noketi kanyo maonge go picha kendo koro nitiere kanyo wajakoya bende gi mwaure kata kamano deo kodhi did not however assign agents to company ABC in the strip okay gino gitero ji mabende gichung kiloga end of the road for Sonko Sonko koro IBC Mombasa bende koro nose rucho nyinge oko kaka jano bende koro jachung e laro kumar Kilimani Bank Supreme Court bende nose golo chet mondo neni koro Sonko bende koro kinyalaro kwa mora mora koto das electoral agency to allow Kigame to run for president Deo Mamalo bende koro wetoko paro mar IBC ne Ruben Kigame bende koro na bende rochoko Anthony Mirema nogolo nyiso IBC mondo koro oket nying Kigame nying kaka jogo mabende gen jolar kwa mar ker revealed the Kenyan tycoons minting billions from oil import deals mag weche ma bene nitiere ka squad officer drove Joey to crime scene head evidence kanyo wacho kanyo nitiere kaka jareke squad officer moro mar reke Jesu bende koro nokonya ahinya e dino neno mag Joey nek ma bende koro itude revol Kenya suffering under stringent visa mag weche ma bene nitiere I'm ready to go to jail over inspection twice says Mago anya paro dicho manyoro nasomo kanyo kare wach mare nitiere ni Mago anotiyo kod milion apare ne inspectors mondo ng'i kaka ne inyalo niloso ka desk kata lockers mag CBC wacho ni oyie mondo dhi ejela kapo nono ni koro yudi mibadhi nitiere kanyo you deserve truthful accurate and unbiased electoral coverage mano debate ma bende koro bro ne kanyo kachiel kod jo fompo bro po bro sato batore Karua will make for a repeating mano debate ma kawuono pod ilose kanyo Getoke kae bende nitiere kanyo relief as Uka prices fall to 100 2kg paket mano wecho bene nitiere kendo koro mogo beche dhi bedo siling 100 mano chik mogo ni bedo chakre nyoro miyo kidhi dukni opogore opogore tibro neno ka kanyo koro nitiere mana siling 100 mogo. Mogo nitiere kanyo ma siling 100. Koro ing'e bei ma kik wuondi, siling 100 e bech mogo, kik bede mang'eny ne 100. Politics of Ugali prices fall by half, man of Standard bende wacho ni kanyo wach mogo no bende koro iloso en gima iloso. Kendo koro joreg mogo idhi mi siling 150, yani joma rege kembe marege miyo 150 ewi kila ariyo ka kila ariyo, nyiso ni 50 giyudo. To koro ka iuse tidhi iuse e siling 100, mano e kaka sirkal winjore kodgi. Alcohol ban for those under 40s, iwacho ni koro kong'o rach ahinya ne jogo ma higni bo 40. Kata kamano dhi miye nena wach mathoth eiye kucha. IEBC locks out Sonko from governor's race, wacho bende winjo kanyo wach Sonko. Ite mara deke ni alcohol more harmful to the under 40s report. Kanyo report wajni chigni ji bilion 1.3 piny mangima bende nyalo bedo to kod tuoche ma otenore kanyo kod weche mag kong'o. Kendo Lancet kata ka vipar timo nono Lancet mo oyango mani wajni kata kamano jogo ma higni 40 kadhi mbele to ngimagi ok rach ahinya ka gimadho kong'o matin, ok ne gimadha sasa ka gibilo matin to oket ngimagi kamarach. 40 plus 2/3 of men age 40 and older without underlying health condition may benefit from limited alcohol consumption. Yani ka ngima ni ok rach to kija gin 40 kadhi mbele to bende mathis ma bende kore gaya gaya okoro ok rach kod ngimani. I didn't go to prison to farm. Convict on why he'll still escape. Nitiere jalo ma bende otere kudoho ma Kiambu, Moses Mutonyi ja piny Uganda, wacho ni nichoko dhi jala mondo odhi opur. May koro na odobot onyalo kata timo gimoro kendo. Cheap unga for Kenyan but the pain is not about to leave the table. Nitiere kanyo bech modhi, bech mogo nitiere kanyo manyaka gie sani koro keti en wach mabende ng'eny ahinya. Presidential debate idhi winjo kanyo. Sonko takes case to East African Court of Justice odhi Arusha, doho mar Afrika ma Ugwe mondo mi ochwal wachne mabende koro Supreme Court ma pacho kae bende koro nosedino ne ni ok onyal laro kom moro kaluwore gi thich manothichego. Penjo en ni to bende doho nogo no biro rese. Kata kamano doho no nosechiwo ndalo 45 ni gibiro ng'iyo wachno kind ndalo kata bang' ndalo 45 gibiro chiwo dwoko. Gidwa ni mondo Attorney General bende ochwal anena dwoko margi. Nyiso ni ndalo 45 mano dwe mar ochiko kuchocho. Kasongo biro ng'eyo to koro boyudo kosekalo koro kom mar gavana ok onyal. High Court fine IBC treated Kigame unfairly in his own rule. Wache Kigame mabende koro na wacho kanyo. Ruben Kigame bende laro kom mar kendo wach ni mondo koro nywand nyinge kanyo. Graft debt to dominate running mess debate, iwacho kanyo weche mago mag mibadhi to kod gope ema chal ni koro magi penjo moko madongo mabende dhi penjo ni to jolup ker mabende ahinya ahinya mar Azimio Martha Karua to kod Rigathi Gachagua margi ang' biro ditielo mar ariyo chakre saa achiel odhiambo ma kawuono. Kiki bedo bor kod ute fwambo magi mondo iwinja nena twak ma kamano. Bank seeks to join YT2 case to recover 200 million loan. Ex-land boss denies heading a location to Kaloro plot. Magweche mabani mbende koro heite no mara boro. Four gang members shot dead in night shootout. Mano peny mar Nakuru kwa chacha kata county ma Nakuru. Ebo neno kanyo Peter Mwanzo kamanda maro bila manyen. Manyaka ni chadonjo sabiru kakedo to kod jonjore go. The talk of the quo. Witness man beaten to death over 20 shillings. Hey, mano Eldoret. Tire jaro mano yudu kwa diketho. No go unyawadugi. Neseng prario kere. No chiemo toko cholo. No chiemo nyoy. No chamo nyoy. Toko cholo. No kelo to mare. Military and police gear seized from Nakuru home. Mano Nakuru no. Jojoro mbe no yudu kanyo gige jolwenye matota hinya. Ma bende ni tire. Kendo mano yudu gwenge go. Maga Nakuru kendo chani no kwalge Barak Malanet Manakuru kwa chacha mar joka det. Kenya Seychelles sign pact to boost penye is Kenya ki Seychelles bende koro no seketo winjiro kanyo mar neno gik mathoth ahinya gik moko mang'eny magidhi tudore godo. Mano banka koro ker Uhuru Muigai Kenyatta ma pacho kae to kod ma Seychelles mani luongo ni Wavell Ramkalawan noromo Victoria chula mar Seychelles kono. ADB approves 18 billion funding to upgrade maintain key. Mano Africa Development Bank bende koro chiwo sir. Two horse race in Alego Usongas Mulwan Gatandi renew their fight. Mulwan Gatandi en ng'wech mapek ahinya gwenge mag Alego kocha. Why out of court kod Huru plan for a political cabinet and rise of women. Mago weche mbende koro ntiere kae. Kod weche mago mag tuke, wankai kod tipo maji mpongore mpongore kaka Kenya mbende ne dhi kare. Kendo kinyi makawuro Kipyegon en achiel kuom joma no oloyo gold medal mokwongo e piny mar Kenya. Riti masani nono mar oboke giko mare nyinga GSA.